Thanda kabi le nto yenza Mr.
Awungesabi sina sine channel ku YouTube imanager la ithanda kanjani.
Hayi mina sathi nami ngiyayikho.
Imanager ithe sikushude singakuyeni.
Hayi.
Imanager.
No.
Imanager enkulu mfethu. Ngilungu lo shona.
And the way is said we must shoot him.
Judicial secret.
Judicial
secret yenzani?
Monitor entrance and
yeah.
Access.
Yeah, monitor and monitor
entrance. This is inside. Sishude ngaphakathi nomlungu wakho.
So no, next time when we come, sizohamba sonke. Singena.
Malume. Next time angala la nimbizele bona la.
Ah, wena uthatha amashansi wena.
Uri
ngizobonana nabo.
Wena unga question boss yakho vele.
Boss yami ke mang.
The
yeah.
Mr. Otto.
That's why ngithi asiye manje naye akhona.
Eh.
Angitsabi.
Hayi ikho lento leyo.
Aphela is gonna see this.
Uyazi police e BMW.
Asiye phakathi. Ngibona ngisabi
simshudile la. Yena simshudile la. Manager yakho. Wena uzophelela umsebenzi.
Come on phela kunokuphuma lesi.
Hayi.
Asiye.
Ngeke kuphume imoto kune imoto. Yabona una license phela. Kune imoto la uzongena kanje.
Kombe baba. Uzali ikombe driver license. Angina driver. Uzali ngelikombe. Angikhulumi into ngekho.
Wena uyazi police ase BMW. Wena customer care wena nithi.
Angina customer care ka bathu bozowenza lento.
Wena uyazi customer
care. Comment. Bathu bozowenza lento yalina. Angina care nabo.
Ha uyaphetha.
Serious.
Ha useless.
Yeah but hey, you know what it is, man. Overall quality.
I'm trying to keep up on YouTube, man.
Hey,